Guess who?
Eyini manje?
Ungabheki emuva.
Siphamandla. Anginasikhathi sayo yonke lento.
Bengicela ukukubuza nje umbuzo wodwa.
Buza.
Lillian Dakelihle Dongwe. Will you make me the happiest man in the world? Will you marry me?